mbonera kandi akanya eko gushimangira intumbero ya leta y'u Burundi aho mwese abene igihugu muhamagarirwa muri umugambi wo kugwiza ubworozi no kushigikira igisata cy'uburimyi aho muhamagarirwa umuntu wese korora n'ibiburi inkwavu zitanu uyu mugambi bene igihugu muri ngaha ikana batari ngaha muhitabire cyane urukwavu ni gitungwa cyoroshe korora ariko kandi ni gitungwa kikwira n'ingoga byongeye gisahiriza umwene gihugu byoroshe urukwavu urufise kugira ngo ufungure inyama nta biharuro birebire urinda gushiramwe urarubaga kuko urukwavu ni rutonye ariko inka urazi yuko utarinze gukoranya imijyango initanu ntiwoshobora guhangara inka ngo ushobore kuyibaga ariko urukwavu biroroshye hambavu y'inyama urukwavu urashobora gufata inkingo no munsi uti ndarujanye mu isoko ndarugurishe amafaranga ndonke amafaranga yo kwikenura muri ibi cyangwa biri ivyo byose biroroshye kandi urukwavu rurashigikira igizate cyo burimi gute mu kuturonsa amase muzobaza abantu bose batunze inkwavu amase y'inkwavu na mase yimbuka cyane none rero uyu mugambi dusaba yuko mwebwe abere igihugu mugira wanyu kandi mwumve yuko ari ku neza yanyu sagahato ahubwo ni ntumbero nziza leta ibaha kugira ngo mubandanye mwisuganya maze umunwa nkuko nyine icubahira bivuze umunwa uronke icyo ufungura ariko kandi na wa mufuko uronke amafaranga